Sawamukela ka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress usihleka kancane kanti ke ungakhohlwa ukusha usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizifaka ngiphinde nginamukele kweza namuhla lo nihleli naye uProm Shamase Esabalele ezinkundleni zokuxhumana ke indaba yokuthi ke inja yakhe ke uSomething Soweto ayisekho emhlabeni kanti ke kunokudideka kancane abanye besho khona ukuthi ke nguyena ongasekho emhlabeni bebhala nje oh rest in peace Something Soweto ulale kahle bebhala konke lokho kanti ke lana ngizocacisa ukuthi akusiyena ushonile inja yakhe Bapostile ke lapha ezinkundleni zokuxhumana omunye wasephendula ethi it is dog That is normal, not Something Soweto, good people. Oh, she to get lenses, a committee like a cat seed with Axiana Something Soweto. Inja yake ishonile omunye ukuthi these people will force you to use your data just to watch. Something Soweto is not dead, it has dog that is dead. Sithi ke ulale kahle sporti bakithi zabhlunga izindaba lezi ukuthi ke inja yakhe ayisekho emhlabeni naye ke ivideo okuyibonele ke nawe ezidlalela nje nenja yakhe uSomething Soweto
inja yakho le ah
chin
ufuna ukucabuza ngenkani
amazinyo
Okay, baby boy.